Kerenya, unokwajoy kunda kundi, spoke smatambo tambi, kuded is gotem sane. Ngihamba ne voice of the voiceless. We're talking history through the voices of the masses, not in through the voices of politicians. We're talking to our people. We're visiting communities. Nawe lapha endaweni yangakini, mawuthi ngazabalaza, I participated in the struggle. Talk to us.
Abantu baplana ukuthi siyovimba konke okuzophikisa thina. Siyovimba. Sokwenza kanje. Sikuthekile kanje, sikuthengiswe kanje, bheka izwe linabhedubhedu kanjani. Utshele amalokishi, sasithi amalokishi sohamba phezu kwayo kwamathayela, kwamapheving, sesenothule emalokishini. 30 years wonke behlezi.
Ungabi nenkani. Ungulala ungafuni ube nenkani. Phendule masin-answering back. Lalisho kahle lithi two marks. Tekiswa.
Ebusika. Bese uthola ilentoza ama-vegetables mahhala. As long uphethe islip sokuthi ubhadalele irenti, ubokhona kuyolentoza, uyothola lawo ama-vegetables. Sithola umlaza, ubokhona i-dairy lapha e-Orlando West lapha.
Mina ngizange ngimbotele ukhongolose, ngoba wangena endaweni yamakhosi, mayebuya lile ndlela ngabe unikeza amaXhosa besuthi indawo yabo sokuqhamuka bobaba uMandela nabonkata sokuyiba amakhosa la bona bangabantu emakhosi. Le nto leyo is totally wrong.
Ibhola istesini zokukhuma ngayo bazovukiseli ukhomanda ababone bagqokile babahle baniwe bashaya isaludi ba-check-e umangelo. Umsebenzi wabo baza kuwo benza kuwo wena oyizemelayo ayikukumsebenzinto abenza bazofuna kunoko okuncane okuzamayo.
We'll be there for you. Sizozwa ukuthi uthini. What do you think? We're comparing the past apartheid South Africa to the present democratic South Africa.
Mayephuma empeshenini ubaba kuthiwe nethi umntana aphazongela. Asikatshengise naye umsebenzi ukuthi yenze nje.
Uza ngize ngifaka nje iphuzu likashene. Kukhona la ushe ngakakhuluma khona. Athi ukhongolose alimazi. Kukhona la ebeyofika isikhathi ungengena emzini wakho amlawulise ngengane nomfazi enovele kwenzeka.
Bekunganayibhodi-ke ikhathi lezo. Bukhona ibhara. Bawuhlike esiteshini nje kukhona ibhara la. Yenze ugovernment abuphuza umqombothi khona. Yamosha ukuletha utshwala lobu besilungu. Wamabrendi lawa, imajini lawa. Kusolaba abamanye saba baphuza lokho abomkhulu abasaya emsebenzini.
Njengoba ichaza ukuthi makuthiwa fihlana amagogo, bokufihlwa konke lokhu abakuthengisayo ukuze bangatholakali ukuphi esifele esinyama.
Apartheid yayinempilo yayona nje ngokuthi nje ihlukanisa abantu kuthi apartheid yayifida everyone. I-apartheid yayifida wona niyakukhazile ngathi ubasi wayethi ajeklarha yethu woza kimi abasho labo bathi hambi uyosebenza ulambile
or white seat
yebo
usiwe khona masuku e-white seat lapho na ufika e-white seat ufika ekliniki lapho uthola lo mntwana amanesi akhona nala sokubuya babekubuyisa ngebhasi.
Which is the best? The past apartheid South Africa or the democratic South Africa? Yiphi ekujabulisayo phakathi kwalama South Africa ayi two. Khuluma nathi sikhulume nawe. The voice of the voiceless. Kerenya.